alina jajitwala alabika. Alina jajitwala. Wanya kakawa. Kale. Kale. Ate muyiseko mwa muyiso oyo.
Ate yayingi.
Eh, okay. Okay. I thought you wanted to meet him.
Abasajja bazimbye.